Sifuna ukufumana i-factors zika 49x squared minus 49y squared. Ukuze ufumane i-factors zalapha ku 49x squared minus 49y squared, funeka uqale ukhumbule uba kwenzeka ntoni kanene xa sino a plus b umphinda-phinda ngo a minus b. Uye ufumane ntoni xa usenza kanje? U-a xa umphinda-phinda ngo-a ukunika u-a squared. U-b, u-a xa umphinda-phinda ngo-negative b uza kunika u-negative ab. U-b xa umphinda-phinda ngo-a uza kunika u-ab. U-b xa umphinda-phinda ngo-negative b uza kunika u-negative b squared. U-negative ab xa umdibanisa no-ab uza kunika u-0 ithetha uba uzawuba no-a squared minus b squared. Iyafana ke ngoku le a squared minus b squared nale esiyiniwe apha engu-49x squared minus 49y squared. U-a squared uzawuba ngulaa 49x squared. U-49x squared uyafana no-7x squared. U-49y squared yena ungu-7y squared. Uzawuba no-7x squared minus u-7y squared. Ngoba iyafana le nto nala a squared minus b squared. Ke ngoku ke xa sesifuna i-factors, kuzawufuneka xa uyibhala le nto uyibhale uzawuba no-7x ngoba u-7x ungu-a wethu plus 7y ongu-b wethu. Umphinda-phinde ngo-7x ongu-a wethu minus u-7y ongu-b wethu apha kwelena esiyinikiweyo i-quadratic. Uyabona ke ngoku le nto ithetha uba ugqibile. Kodwa ubunophinda uyifune i-factors ngohlobo lokuthi omabini lamanani ano-49 umkhuphe umbeke ecaleni uzawuba no-49 umphinda-phinde ngo-7 squared ngo-x squared minus y squared. Ke ngoku x squared minus y squared uyafana no-a squared minus b squared. Ithetha uba ke ngoku xa sowufuna ii-factors zakhe uzawuba nala 49 umphinda-phinde ngo-x plus y umphinda-phinde ngo-x minus y. Lena iyafana nalena ebesinayo apha, la 49 umphinda-phinda ngo-x plus y no-x minus y uyafana nala 7x plus 7y umphinda-phinda ngo-7x minus 7y. Ziyalingana. Ube ke ngoku ugqibile ukufuna i-factors zika 49x squared minus 49y squared.